kuchunguba
ayo yo yo
uphela no mayo uthisa kanjani
yena
kwindawo ezinjani
it's party time.
Oh,